Yeso Kulowa Zibetibona Gomeza Chirwa Utimimwe Yesivo Bullets Aikamu Mkongi Hassan Kachoke Kuchokera kulukutari Titsimikiza bwino dzina limene lanandira mpira kuchokera kwa Chukwepo Msoya Mphindi zisina kuwane ziwiri Kuno kutali akuoneka kuti Hassan Kachoke ndi amene wayika mpira umene wa jezi number 9 analandira mpira chakudzanjadzanja sana chedwe kupanga press
Mkwate Silas Rugbele Chimango Kaila kwa Silas Mike Digital Gomeziani Amenuga Ngoz Bullets Wai Bullets 2 Sivo Sporting Mot Paribe Chimilaka na Chita Nyamata A Sivo Sporting Apata na mpira ufuta kwa mbili ya Nyamata Bullets
Kuchokera kumbuyo Kunali Mike Nkwate Dariso Cyrus Chimango Kaira Gomezani Jirwa Kongo Marisa Nyamata Nyasa Big Bullets Paribe ukunda wa Sivo Ndikuda kuti apa bullets yasi kuti mpira pambande chigoli ichi ngakhale kunja kwa dziko lino akuza chipomezo chigoli cha bonifu mpira wo unalo pasira na kapena panga create chance bwino bwino
Chukwepo Msoya ndi Hassan Kachoke akumvana ngati chiseko ndi feremu
akumvana bwino Nyamata sana kondenso Gomezani Chirwa Neso njanali pomposo pasi lake ndali pomwepo Chukwepo Msoya ndali pomwepo zikufunika Nyamata nyasa bigwe smart ditija kuti kuona kuti idana anayamba masero a flames koma pano ali panje
Bullet 3 Sivo Sporting Note
Is it Precious Sambani Kapena?
What Precious Sambani? Sambani Precious Sambani Wanembe satini lake kunyasa Big Blitz Koma ni mutu
Masewera ake oyamba mu 2019 TNA Super League ndi team ya Big Blitz Kugole sachi goli nso Nyamata hoi ndoseka kumbuyo koma Mutu wake umagira son chito pa golo
Precious Mike Sambani. Nkwate namfusa Atatala masewera wa 5 minutes kudaya yambe Ndamuza kuti wao na mbewe imano zoya wa yamba kumbuyo
huko
Akuti nda hao na nani panu pila ufuta ya zero bati
Penaso kutio nga nyamata wa Yovuta kwa mbili wa mbili bullets Ikupita anso Ikupita anso nyasa
Ngozi umaliza Kachoke Hassan Kachoke Bullets 4 Sivo Sporting Not This is Toto Massacre Demolition
Chigao choyamba sichinate Chinyisa zigoli zokuwa na zinai
Baptism of fire
Inali ndi clean sheet
No mesa toy goalkeeper lying in akimbo He can't believe it himself
Blessings
He's talking to his defenders What shall I do? What should I do? Where were you when this man was coming?
Peter Banda Mess omukonda matera Mugula kuchokera ku Griffin Stars Bambu wake nasura nyasa Big Blitz Box Nyasa Big Blitz 6 Sivo Sporting Club 0 Wakuya Muhammad Sulumba Blessings Kameza Kodi wakulesa jigoli jimine jinindani Rashias Banda Wakale wa Sivo Sporting Club Pa 79 minutes Na enso wachokila pa bench Rashias Banda Kuma Sivo lero Ndeya zizo ladi zigoli Mwina Wene kuganiza kutikodi tikuonera Ndime ya tiriza ya FA Cup Kapena pakati pa Manchester City Ndiya Nyamata Watford Chifuwa inata 6-0 Nyesa Big Blitz 6 Rashias Banda Sanganya dire kweni kweni timu hii Yake ya kare Kungwe imi kamanja Pa 89 minutes Maka 7